Ndelila kulimwe
Ndelila kulimwe
Yesu ndelila kulimwe
Ndelila kulimwe
Kusi wabana banshiwa ndelila kulimwe
Ndelila kulimwe
Ine na filo kushipikisha vukali bweno mukatika mweo andine
Ndelila kulimwe
Ile lo kuchua kwa tefiuma Kuchua kwa tasyon sefya kono pesa mbali ya kasuba Lelonga tau kwete Yesu Kristu nishita pari fiori
Umubiri wa ndi nebo Chachine lelo kuti wafwa No kusanguka Ichakulia chabubesh Umubiri wa ndi nebo Chachine lelo kuti wafwa No kusanguka Ichakulia chabubesh Lesa wandinde milomba Sungeni mukati na kenu Bakuchumweo andi Ukamone chisochen Shaka pangande milomba Sungeni mukati na kenu Bakuchumweo andi Ukamone chisochen Yawe Yawe Ichalembwa chile tila Vindu fionse fika pita Lelwe chevo chenu chena Chamu ya 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 Ichalembwa chile tila Vindu fionse fika pita Lelwe chevo chenu chena Chamu ya 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 Shaka pangande milomba Chingirile ni mulukungwa lwe sonde Ulutwa labantu kulila no kusumanya men Lesa shaka panga nde milomba Chingirile ni mulukungwa lwe sonde Ulutwa labantu mukulila no kusumanya men no. Ndelila kulimwe
Katika
mweo andiwe
Ndelila kulimwe
Naitu layawe
Ndelila kulimwe
Yesu Ukelele nime mwana wenu
Ndelila kulimwe
Kari ligisa ni kaya
Ndelila
kulimwe Ndelila kulimwe
Ndelila kulimwe
Ukoko kwenu takwa ipipa Ime mbuja ndiye shalengo kukanda balwa
Ndelila kulimwe
Chale mwachileti la chiti Kwaribe jita ya muntu kufialwa Ni jita ya muntu kufua Ile ilo problem te kufialwa Problem te kufua Problem Inchite mfwa ikesa Ika kusangi la mwushi lanshi Amos Kalunga
Uchende wa senda fya befya Kulia fyo befya chila bushiku Usakala no kuibai Fya befya kulia fyo befya chila bushiku Ukuponya mafumo lwambo mufimbila mune wandi Lelo wilaba Yesu alimugwisa
Rebecca Tembo My Pastor Augustine Chiti Siento fue el salintu achiya lemoneka Benadilunga
Molifion se tu le chita tuilaba titwa bapalwendo
Bantu chipingo chitila Kongole nshite nshikunda shivipa
Nshita nino ine Munyina wandila pila
Bantu Yesu alega bilo kuingila mugatika mweobe
Waila no wacha Munyina wanduli mufilamba wewo
Ati imiendele ya wika shivo vejo nseta iwa wino
Kutonto nkanya kowe Vana sengeba ya mabambu ya bando wa nebo
awe ukukana sumi na muli Yesu kwa kulete Shamfinina nebo
Eka tula wafya sendo vya nini mwe yawe yawe